Apo.
Maria. Vale, aku oga kutosha rusheni hapa ndani.
Thank you.